And I was arrested unlawfully, like he was. He dropped everything. Where the Kantolo was Oti, Ekeni Solina Pezulu, Amanga, Amanga Emura Pezum Saba, Obunkulo, Otala, Osaka Keniso, Namta, the Prince of Velobala, Itiminage, Imbaizozo, Allah, Impian and Pelagamanje, Las Buisa Column Noto. The journey has begun. This is a declaration of the bigger war we are facing in this country. A poverty, Naranjani, Sengoba, a political manipulation, the failures of our leaders, Sisangoba, Itimina, Falabagati, Sanguil, the free, non violent. Amelamanga, ngithi manje ziyakhala ke imali izokhala ngempela ke manje ziyakhala ke manje imali izokhala ke manje imali izobona umuntu abelungiswa ke manje ke ngiyangithatha ke manje kubafana bakithi nginifaka kenani ngiyamkhipha zonokubila kodwa angifuni ukuba mamanga ngibonga bonke abantu abangisekile osomabhizinisi abangisekile ke amapolitiker amapolitician akhona ngisekile kanye nabaholi bakwaZulu ke laphana obaba omtolo noduma baqhamuka basho ukuthi laba abanye impuphu lezezinye bangafanele singiyekelele kule cala oba kulona elapha bafike bakwazi ukuthi bangisupport ngendlela bangisupporte ngayo. ngiyakubonga konke lokho ngibonga kakhulu uDokotela uKhehlelezi ekuthi waba nami kusukela le mpi iqala eke lokho kuyinto enkulu kakhulu amandla omuntu akwadliwa kwaZulu nami ngambuka ngazi iphixo ngoba nginendaba kodwa kubalekile wazoqalisela ngisho private jet eke kanye nomamkhize bengisale eThekwini izinja ifuna ukungibulala hayi kuba zayifuna ukungibopha zayifuna ukungibulala ngibonga kakhulu ezinsizweni eke zakwaqaba nabo bonke osomabhizinisi bakithi noba buthwala lapha eGoli eke ngeke ngibabale ngamakhaba abakwazi ukuma nami kusukela kugcineni kusukela eqaleni ukuze kube manje ngibonga kakhulu amabutho akithi kwaZulu ukuthi ke adele konke umfoko amakhanya khobuzizo mfethu uyobonga emazulwini udedele ingane zakho ukuthi sizofela ungizwe umlando kamkhulu lokho kukodwa ngithi ke in the only thing nathi mina nginibonga ngayo sizo saphunga nomageba ukuthi ngimthathe ngimfake eKenani sekuseduze usungaphosta elifike nanini nanini usungaphosta elifike ngibonga kakhulu kubo bonke ngishabaholi bezinkolo inkolo obunazaretha ngiyayibonga eke ngokungaphazami ngoba yilapha ngazala khona ngiyabonga kakhulu The case cost more than 1.5 million. Ngani na eke kukuza lana kuthekiswa inkomo kwenziwa yonke into ngisho abantu ababengisiza bephendukelwe maphakethi kuba nezinkinga eziningi kakhulu lokho ngoba kuyonitsanga ukuza la usuka le eGoli usuka eThekwini uza la uzolala namabutho nabobonke abantu leyo ngothi indleko namanje izindleko ezima kabi lapho esibhekene nazo ngiyungizwa yabona soke manje ke yimi nabo ke manje
sikhantolo ithi ke wabe sechaza ukuthi cha bobo yena into eyenza ukuthi ezeze eGoli isimo ngendlela izwe elaselisha ngakho abantu sebevukelwe sebephenduke izilwane wabona ukuthi kuba lula ukuthi akhuze isizwe sikaNdaba ezitha ekhona la eGoli ukuze isizwe sibone ukuthi uma ngabe ngempela sishisa izwe ongcwatshwaphi uma izwe selingasekho ngani ngoba onqubankulu onje beyikhanyelanga banakho konke baphethe imali yonke bona kuyothi kunganakala liphele izwe bovele bangene emabhanoyini bandize bahambe bayela bangakhona ukuthi bakwazi ukuyiphelela impilo yabo kahle uthi ke yena qha akazange inhlobonhlobo akhuthaze abantu ukuthi abavukele umbuso noma benze okungekho emthethweni kodwa yena ayekusho wayethi akuliwe kuqedwe lolu dlame olukhona kodwa uthi wayengashiyi ngaphandle ukuthi cha naye lento eyenzakalayo ukuthi uNomalala afakwe ejele akumphathi kahle kodwa ukuthi kushisizwe akusiyona into ayisho kunendawo-ke lapho abe esethi enkulumeni yakhe unxenxa isizwe sonka abagulayo ziyinhlanya izaguga omkhulu omama bayithwele abaphethe ingane bonke abantu abangezwani nalento eyenzakayo abahambe baye lapho esikhona lakho nokancabala la agcinwe khona abaye bayoqhinqa akathi abayoshisa uthi abaye bayoqhinqa usho ukuthi bayohlala baze bamdedele okwencamalala Nant Pagama, Fukatur. Nasi, Mumo, Sia, Lange. I think I'm going to tell you that I'm here to say, Lando, Mkhon, in Kipa Pambi, Wonke, Amaka. Inkantolo nje ithi kancane nje kuthule kuthi cwaka ngokusekhona siyihloniphe inkantolo asigidi ikhona siyayilinda iphume silingenza ke into yenu sizo sakithi
Sorry, man.